na wona ehwe bo de bobre etwe ye ho ni wiem nsakra ye ho nsama hia no de atudwa chire mu se nei se wo mu de nsamba tudwa se nsuo beto na eto na ewia bobo na bo a na ne nyina gina se nhwehwe pai nei won de ato na kwan so na won se mbia so won de tudwa won suo se beto na ento ho no ho mu nchemu ba de okuno de ne nyina no tumi ebe mu ne nyina gina se nei wo masakra ne ma hudo mu nwuma no so ejuma ye fo no dodo no so abeka ho enu ka ho na menne bibi on debeto abontin bia nso ebam sɛde tie Adom TV eto so
bosome ba kwa Ghana Meteorological Agency ADC hono mu a wonum edebo de ru F5 ewiemu ensesanye ene adaniadane no ene na wonum edebe wiye bosome enyame bia wonum edwendwene ho e modern bo wabo ene enyame bia obetumi aye ama sesanye aba wonum dwumadie mu wonum cipher sa kwanya no so Eda, adwumayɛfoɔ ɔha mmienu ne aduane a wafa wɔnom wɔ Ghana Meteorological Agency ne mu no adi. Eric Suman, Acting Director General wɔ Ghana Meteorological Agency. Wɔne ama ne bɔne ɛhwehwɛ nkɔmmɔ.
Nɔkwasɛm ne sɛneɛ na mpanimfoɔ no mɔka sɛ ɛne nyinaa kaeɛ no, staff no ɛyɛ tu ho akyɛ adwuma paa. Enti yɛnya meteorologist paa wɔ yɛadwuma mu seseyi, ɔmo science background, scientist. Young men are this time no KNUST any UCC omo training omo maye
so afo ohwe communication and digitization so aslewusu ekufo ekodwumade na sibia wono so kire niamba bia ban ebo modern si obeye edia boa adwumakue no
mo fa enipa pii sen at once no ye ben hia furniture computers on ben hia training ni adeade ne nyina ayade e wose ehwe ne nyina so esikasem yara Enti yane Ghana Airport Company ni civil aviation ya sisa mrani kakre wose obia oba o memu hebia 10% won passenger landing fee no omo de ma gmet ni ade aso omo adwuma nu mu kena